Onesime wavukiye hehe?
Ngozi.
Watangiye gukina football ryari uca muri hemigwi?
Ntangiye gukina football en 2013. Natangiye gukina nyine tank goalkeeping. Ama njya mu mugwi wa message Ngozi, mvuye mu mugwi wa Ngozi City no mukinyi no mu ekipe nagiyemo gusa.
Umaze watahukanye ikombe bingahe mu message Ngozi?
Muri message Ngozi naratahukanye Premier League, nibaza yuko niwo mwaka wanjye wa mbere ngishikayo. Nahise ntari igikombe cya Premier League kandi naco cya mbere message Ngozi yari itwaye. Ndongera ntatwara ibikombe bibiri bya Premier League, ndahatwarira n'igikombe cya Nkuru Nziza Cup.
Mbere yo kuza muri police, hari indi migwi yakurondeye?
Ya, imigwi yarandondeye itari na mike wanashaka.
Kubera iki wahisemo kuza muri police?
Nibaza yuko guhitamo police niwo mugwi byakunze yuko duhuza kuvyo nari nkeneye.
Uvuye muri championnat y'u Burundi Premier League uje mu Rwanda, jera koroheye kwiadapta?
Novuga yuko kwiadapta ntivyoroha, ariko kandi niwe ubishyiramo gushaka. Donc cya mbere mukombana n'abandi, hama no gukora. Donc gukora umaze gukora ugahuza n'abandi, nibaza yuko kwiadapta biroroshe cyane.
Uyu munsi Onesime afise iyihe statut muri mu mugwi wa police?
Onesime ni bon statut mfise, novuga yuko ndi umugore kipa wa mbere, novuga yuko small gardien titulaire. Ego
Onesime yihaya yiravye muri fazare, yumva ko ari Onesime ameze gute?
Merci beaucoup pour la question. Donc Onesime wo muri fazare ya championnat yo mu Rwanda ni Onesime ona yuko harimo donc yindi evolution, harimo yindi ntambwe umuntu ari karatera agerageje kuraba kuva ku match ya mbere gushika aho tugeze uyu munsi. Ngiye ku bwanjye ndabishima, ariko kandi nipfuza kubandanya gukora cyane kugira ngo mbandanye nduza kandi.
Muri phase 2 Onesime bamwitegeye ameze gute?
Ya, Onesime bamwitegeye donc nk'umugore kipa yipfuza kurangiza championnat pensu ari meilleur gardien no gufasha ekipe gushaka gutwara igikombe. Niyo navuga yuko ari intumbero yanje nyamukuru.
Hari cyo bacara kugoye nka mu igana ryo mu Rwanda?
Navuga yuko nta kintu kinini navuga cyo bacarangoye, parce que ni n'abantu duhuje ururimi benshi, twahuje ururimi, imfungurwa ni zimwe. Donc nta kintu en général navuga ko cyangwa byose byagenze neza.
Mu ntamba mu rugamba muri Tanzania ntitwakubonye ukina, byaba byavuye kuki?
Navuga yuko iyo umukoca ahamagaye abakinnyi muri ekipe nationale araduhamagara tukagenda tugakora, kandi ni nawe adesida ushobora gukina. Si jewe ni mvuga ngo koce ngo shiramo, ariko ni wabona ati okay uyu munsi ndabona yuko nshobora guhitamo naka, ni nkuko nejo zobona ahisemo ubundi cyangwa agasubizamo jewe. Donc abari shwa y'umukoca kandi ndo respecte ça.
Hari abavuga ko byaba byavuye ku rukino rwa Cameroun, byo bari byo kubgwaho?
Nta na gato gerageje kuraba urukino rwa Cameroon ntaho byaba bihuriye, ahubwo gusa toujours ngaruka kuri ico nyene ni shwa wewe ashobora kugira nk'umukoca.